Ngiyajabula nalamhla kwethu lela singwa sakho lesita ngayo ibakery akavuka udle ngenxa yelusuku nelohambo nawe lotatela lona lolo sembi kwakho ingabe utaluthatha mbamba ngenyama ingabe lohambo lwakamoya dlani nasi singwa sakho sekuphila ucine ulungele lona losuku. Asihlanganyele ke encwadini yaJakobe sahluko 1:2. Bazalwane bami, nanehlelwa tinhlobo nhlobo tetilingo nibokuthatha ngekuthi yinjabulo yothwa. Cela kuphindze ngifunze nje, ngifunze ngibhekise kuwe mzalwane wami. Nawe ehlelwa tinhlobo nhlobo tetilingo. Ubokuthatha ngekuthi yinjabulo yothwa. Ake ngiphindze mzalwane. Mangabe uyehlelwa kuthatha ngekuthi injabulo uyeva sengiyakhetha emagama lapho mzalwane nangabe uyehlelwa kuthatha ngekuthi injabulo kusho ukuthi indlela lothatha ngayo loku lokukwehlelako ngiko lokutakubangela ujabule noma ube nestress uphile ebumunyweni nase kumangaleni kuthi wehlelwa yini uvelelwa yini kani iBhayibheli mawuta ulandzele umcondo walo lithi mangabe uyehlelwa kuthathe ngekuthi injabulo kungenteka ke ihumushelo yakhona inchazelo uyithathe kulabanye abantu labatawuthi mawungumzalwane ngeke wehlelwe mawungumzalwane bekungakamele kube nje kuwe awukhumbule Jobe le nkulunkulu amfakazela wathi ulunge kwedlula bonke bantu wathi nkulunkulu yindoda lemesabako kepha Jobe wehlelwa wavelelwa nkulunkulu uthi kuwe nami mzalwane akangabathi akasho ukuthi mzalwane mawehlelwa hlola ukuthi usesekholweni hlolwa ukuthi usamesaba yini cha lithi mzalwane mawehlelwa lokusho ukuthi kungakwethusi kwehlelwa futhi kuhumushe ngendlela yaNkulunkulu uthi ubokuthatha ngekuthi yintokoto yothwana. Ngikhumbule etikhathini kumbe uke weva, kumbe uke waphila kuto, etikhathini lakhona, ma ubona lituba linye, bewutsheliwe kuthi ubothatha ngekuthi inhlanhla lembi noma lishwa. Ematuba lamabili wathathe wahumushe ngekuthi yinhlanhla yakho kuta kuhambela kahle. Bewubona ematuba bese uyahumusha, bese uthatha ngekuthi. Nala liBhayibheli lithi nangabe uyehlelwa ubohumusha ngekuthi yintokoto yothwa mangabe uyavelelwa mawehlelwa ngiloku lokuvelelwa nje ungakagathi ungakalinzele kuthi gqim embi kwakho mangalo lithi hawu yini le lithi ke mawusambangala kuthi oh yini le na silingo sami lesi lithi kuhumushe kahle ungabe sewugijima wenza abeni wethwala tandla umema abantu uya reinforce out asithandaze kakhulu ucinise libutho lakho lemthandazo yebo ukukhona le dot khathi kepha la lithi mangabe ubona boom uyehlelwa uyavelelwa ngilesehlakalo lithi kuhumushe kuthathe ngekuthi kusimemetelo senthokoto simemetelo usho njalo uNkulunkulu yena lobuka emalanga onke ekuphila kwakho yena lo wathi tonke tinsuku takho emhlabeni ngalinye ngalinye sewulidadishile uyaladi sewuthi ke uNkulunkulu la akhona khona yena mangabe sewufike la wehlelwa khona uthi sale wathi kuthi lesi simemetelo senjabulo njengalo wathi kuthi akuvami kuphuma simemetelo kuthiwe kutaba nenkonzo noma kutaba neparty noma kutaba nemshado asivami kuphuma simemetelo idate ingakabekwa sinzawo ingakabekwa kwaphuma lesimemetelo kusho ukuthi tonke tinto setime ngemumo noma kumbe sekuselelo kuncane nje kanjalo nawe mawubona tinhlobo nhlobo mawehlelwa ubokwathi kuzi tonke tinto setime ngemumo wena sale imudi yakho kuba imudi yenthokodo yothwa ngoba uNkulunkulu lobona lokusekusithekeni nguye lokutshelako nguye lokuhumshelako kuthi kushoni nangabe sewuyehlelwa thokoda enkosini njalo njalo ubusiseke ngalelivi amen.